Fata taxindariha, sherinu simbu mutima, wenabisuzi geru fata. Fata taxindariha, amahera singurane, wegusanya ruka. Umvesha, hahezi minota mirongo itatu, acharashika na mafresheri tu, nanje na mukubisa ijisho ni you sister, una. Pendeza. Nitwa Nzitonda Pacific. Navutse imutumba, komine Kabezi. Icyo gihe yari komine Kabezi. Mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo inani na gatatu. Nize ishuri. Après dixième nize itelétique, info télécom, maintenance en quelque sorte. Hanyuma université naho nize mu Bubiligi, Albert Jacquard. Aho nize animation 3D.
Watanguye kuririmba ryari gute
natanguye mvuza gitari afa kuririmba nivyo muri festival sangwe hari mu ngira yari 99 demi nkiri muto cyane niho bwa mbere naca kuri scene ndirimba hama ndabandanya vya studio nabitanguye cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane aho ibintu bya informatique byari bitanguye gutera imbere bijanye n'umuziki muri informatique.
Étoile du centre yavutse gute?
Étoile du centre ni icyumviro cyazanywe n'umuhisi mukuru wanje Olivier Nizigama niwe yakizanye icyo cyumviro avuga ati tugira umugwi dushoboye kuza turaririmba indirimbo zacu twahora tugira muhira twenyine.
Kuki iryo zina?
Iryo zina ryaje kugira ngo inyenyeri iri hagati imurikira izindi nyinshi ziri zikinguje.
Mwatoranye gute?
Gutyo nyene kubugenzi ni ukuvuga nka Romeo je nahora nja muri Oyoa ngiye gukina ama jeux vidéo kwa wa Paplus. Paplus d'abord ya mu Paplus hanyuma duhura na Homeo nawe yari muri chorale iyo ngaha mu Kinindo hama tuza tubiganira acaza araza muhira. Romeo yari umuntu akunda cyane ndibuka ko yamana gitari aca araza muhira tusa nari mfise aka laptop nkora ama instrumental na logiciel trois fruity loops ico gihe nk'igitatona hama mu nyuma tugize studio je na Romeo niho haza Pascal na Willy bo bari bafise groupe yabo mu Gatumba baririmba baragira hap tukavuga tumwe tuba dusanjusemo abantu baririmba bagira hip hop y'ikirundi amajambo yumvikana bica biryoha cyane niko vyajaho bo Willy na Pascal yari mu mpera z'ibihumbi bibiri na gatanu. Sukuzi makomtera abantu benshi iyo ugiye jambo bararivuga ngo nguko tutakibumva mwarazimye tuti oya nk'abakurikirana imiziki abaje mu karaoke ngira barabonye koromo yabandanyije na bendi twa Kenya Band aho jewe nuko nari nagiye iyo hanze mu mashure hama nkaja mu vya sinema cyane kurusha iby'umuziki ariko ubu twasubiriye imiziki ine yarasohotse amaradiyo amwamwe yaratanguye kwivuza hirya y'ejo twarakoze video shooting y'indirimbo yitwa Gufosing urumva bamwe bavuga ngo twarazimye naho nibavuga ati ah mwagarutse.
Uvuye mu muziki waciye ukora iki?
Sinavuye mu muziki kuko ubwo naho nari mu vya sinema naramaze umwaka n'igice nkora amatonaje Bruxelles turatuna amaseri turatuna ama commercials ama pub tele hama niho naja pre ku ishuri rero kwiga animation 3D mugaho hose ndafise gitar nama ndiko nda pratika nama ndiko ndiga kuririmba kugira ijwi rigororoke kurusha donc umuziki ni ugumuhari buri mwanya buri gihe.
Fata taxi ngo ni inkuru y'ukuri?
Fata taxi vyama vyabaye
akajambo kugwaruka rushasha ruririmba
bareke kuririmba ibishegu urashobora kugira indirimbo ziryoshe utaririmbye ibishegu akarorero ubushikiraganje bwo kwivuna abansi ya kidumu indirimbo iryoshe cyane y'urukundo nta gishegu
ni giki wicuza muri carrière musicale yawe
aho twari tugeze 2008 igihe dutwara Palm Award c'est-à-dire aho umuririmbyi agera ku rugero aca kenera management mwa management ifise inguvu kugira ngo ugo rugerageze ko gu Burundi aca jabuka imbibe afise inguvu ico nico kintu nari nifuzaga mu muziki ubu tugiye kusubira cyane ni umuziki niwafata ukagenda neza haboneke management zishoboye gufata umuguye 12 cents zikawu cyabutse imbi ibyo bisaba inguvu Etoile du Centre tutaba dufise
umuziki w'u Burundi ubuziki ngujabuke
umuziki w'u Burundi ubuze ko abarundi bonyene bawukunda nico kintu kibuze kuko iyo ugiye mu kabare ukabona umurundi asabye indirimbo ya Tanzania canke y'ubunyarwanda birababaje cyane canke yumvise bari ko bavuza indundi cyane akacavuga ngo ngo ibyo byose mwari ko muravuza ngo birandambiye ngo hindura icyo nico gituma umuziki w'u Burundi udatera imbere
uwo kugira president wa Amicale des musiciens du Burundi wo koriki
ahubwo no kongereza iki guhindura hoho no bari ko barakora abahari ubu ariko no kongereza iki nibaza kwicambira ijya parade deza umuntu yo isubiza iryo zina ikaba réellement ikibanza ndanga karanga ni ico ni kintu kinini no nibaza ko cari gikwiye gukogwa n'abahari ubu bona gikora
umuririnzi wemera muri generation yanyu
ni kibazo ariko ego kuko peace and love yaje twe tumaze nk'imyaka itatu gusa urumva turi kumwe kabisa mu rwunganwe rumwe rw'umuziki donc vishu viene wa peace and love
ikintu wipfuza ko isi zo kwibukira ko
ndifuza ko mu Burundi nzogera ahantu ibintu bya masanamu ibi tuvuga byo gufata amasanamu ibi tuvuga bijanye na animation yaba 2D canke 3D hazogera ho ndabishira ku rwego aha mu Burundi abantu bashaka gukora izo projet bakavuga ati hari habafundi mu Burundi babizi ico nibindi byinshi no vuga mugabo ikintu nyamukuru ubu nico
ngo kuri scene murarogana
ndavyumva babivuga kandi nakuze ndabibona je nakunze kuja mu spectacle kenshi zikiba kuri Palais des Arts bakira ba danseur ba Mugani Désiré bagitamba donc nkabona ibintu byinshi cyane bitangaje umuntu bakamuhamagara hajya ageze kuja kuri scene akaca tangura kuri kurufuro ariko ntuzi umwanya wiwuheze bamuvuza atari disqualifier akaca subira agakomera nibindi byinshi so niba ivyo ntawo bisigura ukundi kuntu hama no muri no minsi turumva byinshi mugabo ntawo bivugira ku makamera
umuziki wonyene ngo wobeshaho muririmbyi
cyane gose umuziki wonyene ubeshejeho benshi cyane ubu mu Burundi ni benshi babeshejweho n'umuziki wonyene aha twovuga ba Colid Magic twovuga Vishulo tuvuga aba bose mubona bagira amakaraoke Romeo nta kindi kimubesheje muri Etoile du Centre atari umuziki n'ayandi n'abandi ba All Saint ba Ego
hanze wari wagiye kugira iki
nari nagiye gukora sinema kuko navuga nti mu Burundi narabikoze abantu bamwe bamwe barashima ibikorwa nkora hama ngiye hanze ndabibandanya ndi kumwe n'abo twigeze kubikorana ngaha mugabo babiyo nyene mu Bubiligi hama nca ndaprofita ndanavyiga muri université ariko nca mpindura sinagira ivya cinematography ya prise d'image de vue réelle ngira cinematography ya d'image synthétique ariyo 3D
kuki wahisemwo animation en 3D
nahisemo animation ya 3D kuko navuga nti ivyo gufata amasanamu na kamera hari hageze aho mvuga nti ndabizi gatoyi naho uvuga ngo arabizi cyane cyo ndavuga nti ikindi kintu nshaka kongeramwo muri CV ni ibi bintu bya image de synthèse kuko birinjirana ni vya prise de vue réelle
hitamwo umuziki canke animation
biragoye cyane naho ni nko kumbwira ngo hagati y'umwana wa mbere n'uwa kabiri wotoruwe bose ni sawa byose ni sawa kuko n'ubu ndabikora byose
urubatse abana
ah narigeze kuba nubatse hama birasambuka ubwo urumva kudafisa abana babiri ndaye nabaramutsa de bobo ibe salut
imfungurwa z'i Burundi kumbura uri hanze
umukeke akaboga ababo bavuga ngo akaboga umukeke n'ubugari niyo nico kintu nkumbura iyo maze amezi ndi hari
ibaze kibazo uyishure
oh my gosh nibaze ati bazi kibazo uti kukumenya bimaze iki mu gihe atana kimwe ukura mu muziki ndahejeje